Hello, KFC?
Hello, customer. How may I help you?
Mukoda kuku?
Yes, tukoda kuku.
Anila kuwa na Yana unenda watu na kimbia. Wezi kuna kimbia, tukumambia watu wana wa subscribe kwa Hezbo, mkomendi wa like, wa komenda, wa file kengile, ngring, ngring, ngring.